Shalom kwa njiza kina gitondo, mkwumzi kigando kangu kamushizo na jewe, Chris Ndikumana, unomusi tuyukumusi, wakatandatu ndara mkije, awarimu mhane zine zisi, na mashimira, abantu waduha inahe, uhamya, nivyo ituma abantu benshi bagira ukwizera. Igihe cyose ubonyeko ndiho akugiriye neza, ukabona ko kize, ukabona kubohotse, kumva ko ari ikintu uhungutse, biciye mu kino kiganiro, ni byiza gusangira n'abandi, ukavuga icyo ndiho yagukoreye. Hari abatubwira ngene bakize, babohotse, bavuye mu vyaha rero nagenda kugira ko iyo bitubwiye abandi bavyumva rero bafasha ku munsi wa mbere ha mu kirundi cha mu gifaransa hama hariho intahe cyangwa ubuhamya bw'abantu bahinduwe n'ijambo rero wahinduwe n'ijambo utubwire ibyo ndiho yakoze mu buzima bwawe kugira imigozi ya satani cike kuko intahe cyangwa ubuhamya ni nk'inkota mu buryo bw'imuhemo icagagura imigozi ya satani rano benshi bagira kwizera bakagira kurinda kubera bumvise ibyo ndiho yakoreye abandi abakize wabonye ko wakize ni byiza gushinga intayo duhe audio tubwire ngene wakize indwara zidakira ari sida canke diabetes indwara zizwi ko zidakira iyo ndi wakugira igitangaza ugakira ni byiza ko ugenda kwa muganga bakemeza neza ko wakize kugira satani ntaronka haca gukora abantu benshi bakekeranya ariko iyo ari ntahe yo kwa muganga muganga akavuga ati wakize biratuma abantu benshi baduza cyangwa zamura ukwizera na manda bibutsa rero inzira zine zo kuronka kanguka ucaba guca kuri Play Store canke App Store ukatirishitaja application ukandika ijambo kanguka cyangwa ukakurikira ibiganiro vya kanguka ni ntahe uciye kuri kanguka.com kanguka akaburungu com iyo haciye aha kuri iyo site uhoronkera byinshi byerekeye kiganiro kanguka ushobora no guca kuri Facebook kanguka irahaca mu kirundi mu gifaransa mu cyongereza kuri Facebook kuri page ya Chris Ndikumana yindi nzira ni YouTube ushobora guca kuri YouTube ho hariho ntahe akaba n'ibiganiro byose mu kirundi uciye kuri kanguka kirundi hari bakunda inyigisho ndende tari ibiganiro byinyo tacu hari inyigisho ndende nkunda kwigisha zihaja ku munsi w'Imana ari ku cyumweru isaha imwe nubwo saa moya uciye kuri chaîne ya inyigisho za Chris Ndikumana kuri YouTube ndabibusa kandi ko inimero dukunda gutanga inyuma y'ikiganiro si abantu bashaka gusengerwa ariko niyo abantu bashaka kwihana cyangwa kwakira Yesu ngumwami n'umukiza usaba gusengerwa wumvirize zino ntahe inyuma y'izo ntahe mwitegure je dusenga
Shalom, shalom, frère Kanguka. Je suis le frère Jérémy, je vis au Gabon. Je viens témoigner pour la grâce de Dieu, parce que le Seigneur m'a mis à cœur que je témoigne. Je suis un frère qui buvait le vin. Quand je bois le vin, je fais le désordre et le matin, je me retrouve. C'était un esprit démoniaque qui me le faisait.
Shalom, shalom, benedata wa muri Kanguka. Ndi mwene data Jeremy mba muri Gabon nje gushingira intahe ubuntu bw'Imana kuko umwami Imana yashize ku mutima gushinga intahe ndi mwene data yakunda kunywa inzoga iyo nyowe inzoga narahungabanye ibintu hanyuma mu gitondo akaba ariho ngarura kenge yari mpemu mbi y'idayimoni yatuma ndabikora rero igihe nagirana ibibazo n'umukunzi wanje twari kumwe no kuvuga umufasha wanje twaragiriranye ibibazo dushaturatandukana ntitwaba tukibana mu nzu imwe bitewe n'inzoga nuko rero naciye ntesharja ikiganiro kanguka igihe natereshaje akanguka naciye ntangura kuza ndumviriza rero natanguye kumviriza akanguka umunsi umwe ariko wa mbere naragiye ku kazi
j'ai écouté kanguka toute la journée quand je suis revenu du travail je me suis mis dans ma chambre j'ai remis kanguka j'ai commencé à vomir quand le pasteur disait qu'il y a quelqu'un qui est possédé d'un esprit démoniaque j'ai commencé à rendre j'ai même filmé tout ce que je rendais quand je rendais c'était le sang
narumvirije kanguka ari kumutaga igihe natanguye ku kazi naciye nja mu cumba canje nasubijemo kanguka natanguye kudawa igihe umukozi w'Imana yavuga ko hari umuntu ari possédé aboshwe n'impwemo mbi daimoni naciye ntangura kudahwa naranafashe amasanamu y'ivyo nariko ndadahwa igihe nariko ndadahwa haje amaraso yari amaraso ku wa kabiri narasubiye ndaja ku kazi ndi no ku kazi narumvirije kanguka hari no mugenzi dukorana yarafise imvugo y'agahema avuga ati ah mwese ubu muri mu byakanguka navuze nti ndiko ndumviriza nawe nari karumviriza hamwe nanje kubera yari ruhande yanje ntako yari kubigenza yategerezwa kuvyumviriza twarumvirije hanyuma kubera yari mu mwanya w'akazi narahejeje kumviriza mu gitondo inyuma y'akazi ndataha kandi muhira igihe nataha muhira narihinduye ndambara izindi mpuzu naricaye kuri kushe yanje narasubijemo kanguka nasubiriye kandi kudahwa kudahwa kandi igihe nadahwa yaramaraso
et le pasteur encore aussi dit il y a une personne lorsque cette personne dort voit les rêves des gens qui sont décédés des poursuites. Le pasteur a dit de poser les mains sur la tête. J'ai posé les mains. J'ai commencé à revomir et transpirer. J'ai même appelé ma femme à qui on était ensemble, qu'on a eu des problèmes. J'ai été obligé de l'appeler. J'ai dit, là, je suis en train de rendre et je suis fatigué. Je suis dans la chambre.
Umukozi w'Imana arasubiriye aravuga ati hari umuntu iyo uyu muntu ajyamye ahora agira indoto abona abantu bapfuye abantu bamwiruka inyuma hanyuma umukozi w'Imana yavuze dushyire ikiganza ku mutwe narashyizeho ikiganza naciye ntangura gusubira kudahwa no kubira ubwuya narahamagaye n'umufasha wanje umwe twahora tubana mu nzu umwe twagirirana ibibazo naciye ndamuhamagara ndamubwira nti muri kano kanya ndiko ndadahwa kandi ndarushe ndi mu cumba yarambwiye ati ndiko ndaza ubu ndi muri taxi navuze nti ni byiza igihe yashika muhira yasanze ndyamye hasi iruhande y'ibyo nari nadashwe byose hanyuma numva ndushe
et toute l'envie de boire le vin ou la cigarette je déteste même ça ne me dit plus rien
kandi inyota yose nari mfise yo kunywa inzoga canke kunywa itabi ubu ndanavyanka nta n'ico bikimbwiye gushika naho abagenzi iyo bavuze ngo tuje kunywa camvuga nti oya ntegerezwa gutaha ubu nyene rero umwami imana yashize ku mutima kudasubira mu bintu vyerekeye inzoga ngarutse kandi guha icubahiro izina ry'umwami imana guhezagira izina ry'uhoraho kuko niwe gusa ahindura imitima y'abantu imana ibahezagire shalom shalom iyo yari ntahe yanje
Je viens encore glorifier le nom du Seigneur, bénir le nom de l'Éternel parce que c'est lui qui change. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, j'ai témoigné.
Shalom, shalom, koko kimana. Nanje ndomo mama w'abana bane. Abanari nifuje gushinga intahe y'ibyiza Imana yankoreye. Umwana agira kane nkimufise imbanyi ikiri mu mezi nkane nafashwe n'ubugwayi ndaribwa nkaribwa munda nkaguma ndibwa munda gose nkumva nyene ngwaye cyane niho najya kwa muganga ngenda ku mudokteri yarasanzwe ankurikirana wo mu ginekologe niho ngishikayo yarangiriye ekografi amaze kongira ekografi arambwira yuko umwana afise ikibazo munda yambwiye yuko umwana wanje mu mutwe atameze neza ko huzuyeyo amazi gusa kandi yuko afise n'umutwe munini bantu b'Imana narababaye ndumva mbabaye ndumva ko nihebuye niho yaca anyandikira ama exame maze kuyakoresha basanze atakintu kigaragara cy'indwara noba afise niho namubaza ati none nta kuntu mwompa umuti kugira ngo ibi bintu bihere ariko yarampakaniye niho naca ntaha ndababara cyane ndumva ko umengo ubuzima bwanje burahagaze cya ndatelefona mukuru wanje ndamubwira ibyo bambwiye kwa muganga niko kucyambwira ko nosubira kuraba ubundi muganga kumbure ko wewe yoba yihenze naragiye kurondera umuekografe asanzwe akomeye bizera bose maze gushikayo naratonze ndarindira turabonana amaze kumpima wewe ibyo yambwiye bantu b'Imana byanciye umutima gusumba kuko wowe yongeye ko ko umwana nibungenze mu nda ko naho yogira akavuka ko adashobora kubaho narumvise mbabaye acambwira yuko nogenda kuraba uwo mu docteur ankurikirana kugira tuvugane umwana bamukureyo kuko yari yambwiye ko adashobora kuzobaho narababaye ndumva mbabaye gose ndabura uko ndabigenza ndumva nihebuye niho naca nongera ndatelefona mukuru wanje ndabimubarira acambwira we ntiwihebure kireka ndakugurungi kireka ngoka ti wawe rumaze kuyumva ndambwira ati nari narayumvise tariko sinayitayeho niko kuca andungikira amaojo muri kanguka nkaza ndumviriza buri wa gatandatu mfata dusengana n'umukozi w'Imana niho ku munsi wa gatandatu ugira kane maze iminsi mfata turiko turasenga n'umukozi Chris Ndikumana niho numva aravuze ngo hariho umumama ngo yagiye muri ekografi ngo bamubwiye yuko ngo umwana wiwe ngo adashobora kubaho ngo kandi bo mukurayo nukuri ngo ni yizere ngo ashime ngo Imana ngo kuko Imana iramukijije nukuri bantu b'Imana nararyohewe ndumva njyohewe nukuri narakiriye ndavuga ati Imana uwo ni jewe nta wundi ndashimira Imana ndavuga ati Imana urakoze urankijije ndaryohegwa cyane niho haheze amezi abiri nongera ndasubira muri ekografi subiye kwa wa mu docteur nyene w'umujenekologe ankurikirana arongera arangirira ekografi arambwira ti madame ubu nukuri umwana wawe tubona mu mutwe amazi yagabanutse ku rugero rushimishije hasigayemo utuzi dukeyi gose kandi umwana ameze neza bantu b'Imana Imana iratabara sinzi ningene no bivuga sinzi ningene no vuga ubukuru bwayo nukuri nararyohewe ndaryohegwa ndumva ko njyohewe cyane nukuri Imana ihabwe icyubahiro yumve ko ndayishimiye kandi nabatarakira nukuri mwizera Imana nindiho arakiza kandi arabohora niho nataha maze gutaha rero harahera amezi haragera yuko genda kwibaruka nukuri hageze ko nibaruka naribarutse kandi nibaruka neza nibaruka umwana mwiza munini nukuri akomeye nubarakomeye turashima mu muryango nukuri turaryohewe cyane Imana yadukoreye igitangaza kime ntumva ningene no vuga nukuri ndashimye ubukuru bw'Imana ndawushimye cyane Imana yumve ko ndayishimiye nukuri bwoko bw'Imana abatarakira mubandanye mufata Imana izobagirira neza nkuko nanje yantabaye Shalom.
Shalom Benedata ahanze mu gushimira Imana ibyiza Imana yankoreye hari mu kwezi kw'11 abonarikise umwana amaze imyaka 13 arwaye intandara uwo mwana rero naramuvuje hose kwa rujanti narafashe imiti imyaka 5 birabura imiti iranzimba ndabiheba biranka gukira akagumara barabara rero mu kwa 11 niho yaraba nayingira nje ku isoko ca ndaheba ntamaca nugurura kanguka iyo kanguka umukozi w'Imana ariko arasengera avuze ati hari umwana akize intandara emwe bene data narabona igitangaza yararabye araraba guhera 11 zo ku mugoroba yaravutse ajya utuntu nka saa sita z'umurango z'undi munsi bukeye emwe rero jye sinishyizemo ko yakize ku munsi wa 5 niho numva mu mutima ngo shenge ntahe erega shade yarakize za ntandara nukuri bene data nabonye igitangaza umwana byari byaranse jyewe ngiye ku isoko nasanga yarabye ngiye ahantu nasanga yarabye nkasanga ari mu bitaro emwe gushika uyu munsi ntarasubira kuraba Imana ikibinyibutsa ku munsi wa 5 ku munsi wa 5 ndabyibutse Satani nayo yaranzibira aravuga ati oya bukeye ku wa 6 nsubira numva bijya mu mutima uko nyine ngo shinge ntahe kuwa Mungu biragaruka biguma bidudubiza muri jewe none bene data ndashimiye imana cyane yankirije umwana iyo mpuye mumbi yemwe yemwe imana irakora imana iragaheza giko yankirije umwana iyo mpuye mumbi yari yaramwishe nabi iyo mpuye mumbi yari yarambujije amahoro akiri mutoya hoho naravuga nti nzosanga yapfuye nzosanga yapfuye nzikanga nzosanga yapfuye sinigera sinzira uwo mwana yarantwaye amahera menshi nirirwa ndiruka abaganga banaba bakambwira ati jaha nkagenda bati jaha nkagenda duhera tugahera nkasubira nkarondera nukuri tukabura amahoro uwo mwana yimufashe tukatuntura ku mutima kuko byaza amenga arabyumva akaguma amenga agomba kudufata akagoma amenga agomba kutujya inzara ariko uyu munsi guhera mu kwi cumi na rimwe gushika uyu munsi umwana ntarasubira kuyikubita hasi nukuri ndashimiye imana yumve ko ndayishimiye cyane ko umwana wanjye yari amaze imyaka cumi n'itatu agwaye intandara ndayikengurukiye iragahora ku ngoma iragahurira akiza abantu iragahurira atabara emwe kandi uko yaje hageze ndashimiye cyane abakozi b'imana bo muri Kanguka n'umukozi w'imana dusengera iminsi yose nari naratumiye bene data nkiweze umwana wanjye ugwapfuye numva ndarushe cyane imana iragahezagirwa umukozi w'imana aragahezagirwa n'uhoraho nukuri imana ibahezagire cyane ikomeze iki gikorwa gikomere cyane kuko hariko harabohoka abantu benshi bari barapfuye baboshwe na satani bari baragowe njye nari naragowe nihereye ko imyaka cumi n'itatu umwana wanjye yamara kuyikubita hasi yamara ikararaba bene data nkavanga cyane no muri hopitale kandi ni kure jemba kure y'ibisagara ariko imana yarantabaye iyo mpwemu mbira muvako kandi nibyo nyene n'ivy'ukuri mpwemu yera ntari kunyibutsa gushinga intaha atabona ko yakize yarakize nyene yarakize guhera mu kwi cumi na rimwe iyo kavuka nagumye ndayugurura ndayugurira nk'inshuro cumi amasengesho nugura amasengesho nugura hari mu kwi cumi na rimwe mu matariki mirongo ibiri gutyo bene data imana ikirankoresho bitangaza kandi nukuri satani aratwibagiza ariko mpwemu yari yayibinyibukije ku munsi wa gatanu ndashimiye imana cyane yumve ko ndayishimiye ubukuru bwayo bene data iyo niyo ntahe yanje shalom shalom
Shalom shalom ama nandi fashe kano kanya gushinga nta kuzisa imana ya nkoreye aho natebye bariwe cyane hari bitangaza imana ya nkoreye mu kwa mbere nariko ndumviriza Kanguka uwo munsi ndibuka nari kuri Facebook numva agatima gakubita ati genda ukurure Kanguka wumvirize chandi deconnecta ndaza mu cyumba ndumviriza nahe wa mbere aratangura araheza wa kabiri gutyo wa gatatu ashikiriye gushinga intahe ntangura kumva noneho uko ngene merewe mu mubiri numva nawe ari kavuga nanjye bishusha n'ibyo numva bimbangamiye mu buzima bwanjye akivuga ataraheza intahe yiwe ntangura kumva umubiri urakanye urakonje rwose ntangura kugorora amaguru amaboko ndata kumwe igikundi hino ndikorora nyine birakomera burya cmba aho nari ndi ku gitanda ndururuka hasi nururutse hasi nyene ndahagangwa biranka cyantera njya muri salo nyine canda ndyama hasi nguma magangwa mucandatangura ndavumisa nyine birakomera ndavumisa ibintu birenduka byera birenduka rwose nguma mvumisa byanka no gucika ariko nkaguma mvuga turakoze yesu urantabaye turakoze yesu ndavuga amashimwe menshi nyine shimi imana shimira yesu turankijije ishano yesu urakoze yesu nzogushingira intahe yesu nguma mvuga amashimwe nyine menshi ndayimushima turi imana igira neza uri imana nyamana uri imana irakiza nzogushingira intahe n'abatakuzi baze bakumenye ko uri imana igira neza atawakwizeye yatewe n'isoni nguma mvuga amashimwe menshi ugyangu mambo misa narumva mwako kanya nyene ko Yesu turi kumwe emuguma ndamwazambira ndamutakambira ndamubwira ati Yesu ndasabye nkize Yesu nkinzi byaribi biruhije ubuzima bwanje kuko andanya shima ngoma shima numva nuzu ya mashimwe menshi ngoma ndirimbo turirimbo twimana twinshi namenya niyo turi ko tuzanana amanyene biratinda birahera biragabanuka nyene ibyo kuvumisa byose birahera cyanda tuza ndasinzira ngirayo enaninje rero gutanga amashimwe shimira imana witangaza yankoreye yarankijije ishano ntari nzi ukungene naririye none imana nihabwa icyubahiro nkabambwiye n'abagifata abandanye bizera ntibihebure imana iracyakora kandi umunsi n'isaha wabo ugeze bazotabagwa imana ibandanye ihezagira umukozi w'imana adahengeshanya gusengera abari ku isi yose mu mpande zine z'isi yose atatuzi Imana ibandanye imwongerereza imigisha yongere ihezagire n'abapartenere bamufasha bamushyigikira kugira ngo amajwi ashikire ku mpande zine z'isi yose n'abamufasha gusenga Imana ibandanye bahezagira bose Shalom.
Shalom Shalom, turashimye Ifeza twanasemuye ikanguka. Ewe nani ngwaye hanyuma ndavuga ntireka numvirize kanguka narumva kanguka bayivuga nanje ntireka nayumvirize kanguka hama jewe nari ibintu bigoye gutahura narumva nanone Mana ibintu nabitangura gute ndashinga inaye hama ndumva rero ubuhamya Imana impaye iti wewe shinga intahe uwo mwanya rero sinumva aho noherana ko nabikora ariko rero umugambi w'Imana wari uhari nagomba mvuge ibyiza Imana yankoreye jewe nanagiye kwipimisha nsanga ndarwaye umugera wa sida hama ndavuga none Mana ibintu n'ibiki ndiyumvira ndasubira ndavuga n'ibintu n'ibibaho Mana ndavuga none jewe byagenze gute nkabura imvo n'intango n'iherezo hanyuma birabura ukuntu ndabyakira hanyuma mu nyumba ndafata ndasenga Imana nama ndaza mfata muri kanguka mu nyuma ndumva Kristo ni kumwe nawe aravuga ati abantu barwaye mugira wa sida bakize abantu barwaye indwara zinetse bakize nanjye nca ndiyumvira ninonega Mana nanjye ndakize Mana ndakize ndafata nyine ndavuga nti ndakize Mana nanjye ndakize hama mu nyuma ndiyumvira rero nti jewe nzohava nja kuraba ko nanje Imana yampetagiye nkaba narakize ndafata ndagenda kwa muganga ndagenda nipimisha ndamubwira nti njye nagwa mu mwime umugera wa sida umwime na infection n'umengo w'impima ama sharavuga ati none kubyipimisha ni gute muganga ndamubwira nti njyewe bari bantoye iyo ndwara nagomba ndabe ukuntu bimeze ndabe ko ngwaye sinzi ko naba ngwaye cyampima agiye ku rindi vuriro cyavuga ati ko iryo vuriro rya mbere bari bayintoye bari bampaye imiti sinari bwayimare navuga nti nawe nogera ntibonyemerera cyangwa ahandi bashobora mpima bampimye rero baca bampa intuze yugaye ndavuga nti bagamara kuko bampaye ibyugaye abandi mbona babaye ibyuguruye nshyitse ku muganga yabona mbwiye ati wowe nta ndwara nimurwaye infection yarakize nta sida urwaye urakomeye nca numva ndahwahutse numva umengo morale ni yose numva umengo notwenga nkatamba umumega na nezerewe rwose ama nyene ndataha numva mengo ibintu byose umutima numva meze neza nyene ndashimira Imana rero ndashimira Kristo Ndikumana yadusengera muri Kanguka none abandi bose batarehora bibatsa kandi bakibaza ati ibyo bintu ntibibaho kwizera yuko Imana mushobora byose itabara kandi ikiza kandi ari wo muganga mukuru aruta abaganga bose Kristo Ndikumana Imana muhezagire eka ihezagire n'umuryango we wose eka ihezagire n'abapartenere bose bamufasha ikanguka yaje hageze Sharome Sharome Imana ihabwe icyubahiro Amen.
Utugeze mu mwanya w'amasengesho ikintu namasaba abantu bose itugeze mu mwanya nuko hoba ukwizera ukwizera niko gutuma ndiho akora abantu benshi barabohoka biciye mu kwizera cyo dusaba ndiho no kuramvura ikiganza ciwe n'amajambo intumwa zakoresheje mu byakoze intumwa 4:29-30 acte 4:29-30 igihe bari bafise ubwoba bashaka kubuza kuvuga ubutumwa Herode na Pilato bagiye hamwe ariko bamusabye ngo uramvura ikiganza cawe 30 kugira ngo habe gukira ingwara habe ibitangaza habe ibimenyetso mu izina ry'umukozi wawe Yesu mu izina rya Yesu ibitangaza birakoreka mu izina rya Yesu ingwara zirakira bizako ndiho aramvura ikiganza ciwe mu izina rya Yesu bidashoboka birashoboka rero ndashaka witegure nubwo aramvura ikiganza ciwe bisako wizeye bisako witeze kuko abantu benshi bagira bakire ari benshi bagira bohoke haraza kumva manifestation akumva ikintu kiba ku mubiri wabo harabataza kumva ikintu nakimaye kandi bo abatumva manifestation nibo benshi abataza kumva kuvuza ingwara yabo nibo benshi ari ingwara nza kuvuga ariko rero benshi ntaza kuvuga ingwara zabo rero nubwo numvuga ingwara yawe nibibaza kutakize satani ntakubeshe wubwe ntano wawe nyene urehe gusamara urehe kurangara ushike igaza aho ubabara utaza ushira ushire ku mutima abashaka abana ushire ku nda ndiho araza kuravuga iganza ciwe akugendere ushobora kubyumva ubwo nyene cyangwa se ubibona mu nyuma ariko ari ubushobozi bugira bugaragara muri kano kanya ahubwo rero nagaragaza witegure ku mwanya muto tugera saying. Urakoze Imana ushora byose ndaje imbere yawe mu izina rya Yesu turagushima ku bushobozi bwawe ndakweretse abuze ko turasengana bose mu mpande zine zisi abafashe aho bababara abadamu bafashe kunda turagushima ku bitangaza bikora muri amasengesho ndagushima ku bantu bari kwaragenda kwa mukano kanya ndagushima ku bana bavutse biciye muri amasengesho ndasengeye abana bose ari mu nda umuntu wese afise umwana mu nda ashira ikiganza kunda muri kano kanya ndatuye ubuzima ndasambuye imyaga mibi yose imwemu mbi zose za false kushe mu izina rya Yesu Kristo urakoze kwa no kuragendera mana turagusavye ndamvura ikiganza cawe ugaragaza ubushobozi bwawe urakoze ku bushobozi urakoze kuri manifestation ziko ziraba abantu bako arabohoka mu byo budasanzwe urakoze mana kuri ya mudamu ari umudamu bamubwiye ko agwaye kanseri y'umugitereko ubuse kanseri y'uterus izere kumize ikiganza kuri bavantre shima ubushobozi bwandiho nimba ari wewe ugurura kanwa ushime kuko ari ubushobozi kuragenda genda benshi bakora gende kwa mana urakoze ku bushobozi bwawe urakoze kuri deliverance yawe urakoze kuramvura ikiganza cyawe harimo imigozi ikwiracikagurika mu kano kanya impwemu y'ubwoba harimo naboshwe n'impwemu y'ubwoba mu izina rya Yesu iyo mpwemu y'ubwoba igihunge ufise ubwoba hano hose uri kuraja ntushobora kuba ahantu hatari umuco mu ijoro urarawakije amatara kubera ubwoba mu izina rya Yesu akira kubohoka mu kano kanya au nom de Jesus urakoze mana kuba no kuragira neza hari abagabo benshi bakora bohoka impwemu ya pornography abasore hamwe n'abagabo baboshwe n'impwemu ya pornography ma telefone mu izina rya Yesu akira kubohoka ndagushimira ko kurababohora izo video zose zifutwe mu izina rya Yesu Kristo urakoze kuri iyo mpwemu kuracika haleluya urakoze mana urakoze kuri deliverance dasanzwe hari abantu bakora mu manifestation mu byo dasanzwe hari umuntu yaguye hasi kuva ntangura gusenga mu izina rya Yesu akira deliverance hari umuntu ukurumva faiblesse wumva ndi umuntu ntege nke cyane izo mpwemu ndategetse izo mpwemu ziri muri uwo mubiri mu izina rya Yesu uwo mubiri ni inzu ya mpwemu yera haleluya ndategese zihunge haleluya urakoze mana kumubohoye mu izina rya Yesu urakoze mana imwemu za zimwinyegejemo giye kinini ariko zirahunze urakoze mana urakoze kuri ya muntu kijije ukwibagira uribagira umwanya wose kubyo usohoka mu nzu ukibagira niroye ariko yo memoire kwibuka Yesu aragize restoration aragarukanye aragarukanye kwibuka muri wewe gumeza amaboko ku mutwe mu izina rya Yesu urakoze mana ndakweretse abadamu bose bafashe kunda hari abadamu benshi bafashe kunda bashaka uruvyaro mu izina rya Yesu nimba ari wewe ugurakana umushime gumeza amaboko kunda umugabo wa muri kumwe ashire kunda wizere ubumaze imyaka 8 shima kubushobozi bwa ndiho ubumaze imyaka 9 shima ko ndi hakugendeye couple umugabo n'umugore bamaze imyaka 11 mushime ubushobozi bwa ndiho hari ubushobozi ko baragana genda hari umudamu amaze giye yafata amaze amasamedi menshi ko arafata uri kurasenga namarira ariko Yesu yamaze kukwishura waramaze gutwita waramaze kwibungenga urakoze mana kubushobozi urakoze kwa nokura gendera urakoze kuri ya muntu gendeye askill cha intestine ubuskill cha my intestine izere izere ugurakana ngushime kuko ari ubushobozi hari umuntu akize iyo ngwara ya my intestine urakoze mana kuri ya muntu ukijije infection urinaire wo ufite infection urinaire izere ko Yesu akugendeye hari ubushobozi budasanzwe hari umuntu amazi imyaka irenga 20 plus de 20 ans irenga 20 a physical cha diabete izere ko Yesu akukijije ya diabete uzogana kwa muganga bayibure mu izina rya Yesu kuko Yesu yakubohoye hari umuntu afite imisonga myinshi mu jisho nimba ari wewe urakanwa ushime hari ubushobozi ko aragenda mu kano kanya mana ndagushima kuri presence yawe urakoze kwa no kurakiza imigongo ni benshi ko rakiza imigongo uwaye ku mugongo wewe uko bara mu mugongo fata uwabara mu kano kanya ni benshi abagabo n'abagore bako rakira umugongo urakoze mana ku bushobozi bwawe urakoze kuri deliverance yawe urakoze ku kuragendera abantu bawe mu izina rya Yesu ndagushima kuri ya mudamu amazi gihe ariko arava maraso kenshi imiti yose agwana cyukumarira ariko ndavuze nayo maraso ahagarare mu izina rya Yesu uje mu mihango bisanzwe ayo maraso bahagarara mu izina rya Yesu ahagarare o no do Jesus urakoze mana urakoze ari mu nayo karumviza kanguka ari mu bitaro bamushizemo oxygen ako hemeshwa na oxygen mu bitaro kandi urumviza kanguka akirugukira ndavuze ntakirugukira uve muri oxygen uve mu byo bitaro o no do Jesus hari ubushobozi bwa kugendeye mu izina rya Yesu wowe ufite ikibazo cya hepatitis hari umuntu akwaye afite ikibazo cya hepatitis ubwo hepatitis shima ko Yesu akugendeye ari abantu bashaka kuri babiri bose hepatitis B mu izina rya Yesu urakoze mana urakoze kubagendeye ndagushima kuri uyu muntu akuze ari umuntu akuze abohotse yamasanga yagize pipi mu gitanda kandi ukuze n'umumama akuze mu izina rya Yesu deliverance akiri kubohoka hari umumama hakana umukobwa bakuze bamasanga bagize pipi mu gitanda Yesu arababohoye shimwa mana shimwa kuri uyu muntu akize imisonga hari umuntu asize imisonga mu gutwi wumva imisonga myinshi urakoze mana kumugendeye ndagushima kubana bako arakira hari abana bako arakira wowe ukurasengera umwana mushaho ikiganza wizere ari umwana ari mu bitaro hari umumama ari kurasengera umwana mu bitaro mu izina rya Yesu uwo mwana azovayo ari muzima datuye ubuzima kuri uwo mwana mu bitaro o no do Jesus urakoze mana kuri uyu mwana ukuragendera adashobora gutambuka fata uwo mwana atambuke hari umwana adashobora gutambuka ariko hari ubushobozi bwa ndiho kuko aramugendera mu kano kanya hari wewe ukwaye hemorrhoide ugurakanwa ushime ko Yesu akugendeye hari umudamu amaze igiye kinini amaze amezi arenga 6 adashobora kujya mu mihango ariko Yesu akugendeye hari ubushobozi budasanzwe mana urakoze kuba nukuragendera ugwaye ufite ikibazo cya hypertension shima shikiganza kukikiriza wizere urakoze mana wumva amakrampe amubwira amakrize makrampe Yesu arakubohoye urakoze mana kubitangaza ngirasaba abantu bose bashime twese dushime sishobora kuvuga ingwara zose ni benshi bakorakira hari abumvise manifestation n'abatayumvise hari abo navuze nabo ntavuze ariko twese amwe dushime ubushobozi bwa ndiho urakoze kubantu babohotse icyubahiro cyose mana no kuganza bibi byawe ubu niyo bidashira ni mu izina rya Yesu nsenze nizera amen. Umuntu azobona imenyetso bigaragaza ko yakize canke akaba ashaka kwakira umwami Yesu ugira aronke ubwingo budashira ushobora guhamagara ku gasaraba +25 786 781 377 337. Kuwa muri Canada canke muri Amerika mushobora guhamagara ku 613 462 93 52.